kunjalo 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 ayibo kunjalo 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 kusazoba njalo futhi ngeke kuhlale kunje ngeke kuhlale kunje ngeke kuhlale kunje ngeke kuhlale kunje empilweni yebo ngeke kuhlale kunje jabula kuyashintshana sonke singabajabulayo sonke ngelinye ilanga siyoba ngabakhalayo akusoze nje kwangahambisana makukhona ukujabula nokukhala khona okubalulekile ukunqoba ukuthi unqoba kanjani bantu bakithi ake sifundeni bunyanga budala kithi budala bunyanga kithi futhi bunyanga buyona imagic bunyanga budinga umuntu obekezelayo bunyanga budinga umuntu owaziyo ukuthi ufunani bunyanga akuyona into ongaya ngoba ugijima ukuthi hayi bo sengilahlekelwe yintombi manje ngifuna ibuye manje ngeke ngoba yini wena wahlula ukuthi kusasemnandi uyikhande leyo ntombi kunjalo-ke izinto bakithi siyazithanda asinayo imali ezinto ey'nkulu asifundeni ukwamukela uma sike samukela siyobona ukuthi lokhu kukhulu lokhu amandla akho anginawo ulale phansi kunjalo-ke bantu bakithi kunjalo sizwe sakithi asingalahli ithemba ngey'mpilo zethu iy'nkinga zikhona usuku nosuku imithi khona ngiyangithi mina ikhona ingozi enkulu ikhona into esazolimaza abantu abantu bathatha imithi bahlale 2 months, 3 months, sebashintsha. Bagijima baye komunye idokotela. 2 months, 3 months, hawu. Kanti yini le bawuyilindele enkulu wena? Ma ufuna into enkulu, ufake imali enkulu, uthole into enkulu. Kube kuhle bakithi sifundeni siqonde sazi. Ngoba manje ezinzinto ziyanikhalisa, sinika otikoloshe niyasaba nokulala nabo ebusuku, sinika imikhovu niyayisaba. Kanti yini le niyifunayo? Uma bathi nakho bo uyakusaba kodwa uyakuthanda yini hayi kakhulu ngikhona sengibuyile bengisatheshelele ngixolise kakhulu ungatholakali efonini bengisatheshelele ithandwa zenkosi kusekhona 076 45 400 45 uma-ke leyo ilokhu ibhayizi ungangitholi kuyo shaya nayi manje nayi number nayi ngqo kimi ngena kimi ngqo 072 737 4514 072 737 8514 8514 nale ngafumaneka kuyo ngisekhona la mhlawumbe lingani awumncinyane siyabonga.